janeno ma Lolwe TV kamoro amora ma intiere. Ageno ni odiochieng' mari obedo maber. Akawo thuolo ni eri mar rwaki e chenro mar Duond Mine. Akama kelo ni chenro ni eri kaka pile nyinga Joyce Oduor. E chenro marwa otieno ma kawuono, thuon wach ma bende wadwa wuoye en jiwo joma mine mondo owuog oko. Ondikre kaka jogo ombulu kata okao kura kaluwore ni duol matayo weche mag yiero e pacho kaendi. Chieng' wuok tich nochako ayanga chenro noero mar ndiko jogo ombulu e pacho kaendi. An kod wende studio adamie thuolo mondo mi ofulnu nyinge eka wadhi mbele ko twak marwa mar otieno ma kawuono. Machiegni ahinya e chenro mar Duond Mine inyalo nyisowa nyingi.
Erokamano and agoyo erokamano ne jokanyana mondo magiwinjo otieno ma kawuono. Aniluonga ni Janet Winyogot and Secretary mar Maendeleo Wanawake Kisumu Central. Agoyo erokamano mondo urwake studio.
Erokamano. Machiegni ahinya e chenro mar Duond Mine. In kaka Secretary mar Maendeleo Wanawake matiende ni idil gi gigo eko mag joma mine. Duol mar IEBC oyawo ayanga chenro noero mar ndiko jogo ombulu e pacho kaendi. Inyalo nyisowa ni chenro nieri mar ndiko jogo ombulu e pacho kaendi en ang'o?
Chenro mar ndiko ji mar gombulu kata modendo gi dho ngere ni voter registration en chenro moket gi commission mar Kenya miluongo ni IBC mondo ndik ji duto mapok okao ombulu ma hikgi oseromo 18 kadhi malo to jogi endi bende onego bed ni gin gi kipande kata gin gi waiting card kata gisedhi magiketo kwayo mar bedo gi gidwaro gibed registered. Koro mano ema timre Kenya sani tidhi time kuom ndalo 30 mondo mano chakre tarik 4 to obotime October ni te mondo gine ni ji ondiko ombulu. To Kenya nicha okotimo ragirango wach jo IBC na gineno ni wan gi thuolo mar ji 9,000 monego bende mindiko ombulu. But IBC to rango mondo ndik ji 6,000,000 thuolo momiwa sani niendi mar ndikore mar ombulu ni. Mano bogolowa Kenya kwarango higa mar 2017 jomancho ndiko ombulu na gin ji 19,000,000 6,000 to sani gineno ni mondo ochope nyaka 23,600,000 kendo gilieko ni polling station ka polling station be nitingo ji moko ohingo ji 700. To kane warango yiero mar higa mar 2017 na joma ondiko ombulu ne gin 19,600,000 to sani gidwa ni ochop 23,600,000 nero. Polling stations asewacho ni na gin 40,883 to sani IBC lieko ni nyaka ochop 53,000. Mane moneno ni mondo obedi mondo ombulu midhi kaw nikech kaluwore polling station ni 700 cha. Koro process no nosechakore to ema wakwayo mine ni mondo owuogi mondo okaw ombulu nikech nitiere gik mang'eny madhi timre sano. Ok en mana kaw ombulu kende ne joma pok oromo joma oseromo higni 18 to gi joma pok nokaw ombulu. Inyalo bedo ni sara nomo to ok nikaw mane kaw ombulu higa mar 2017. Koro mae be thuolo ma Kenya onego bed ni gikaw. Mago joma nyien makaw. To joma nosekaw chon, mae be kinde gi ma oketnegi mar kizungu wadendo ni updating existing enrollment. Ng'iso ni gikuone joma nosekaw ombulu seche moko nikaw to ne nyingi ndalogo pok nitedo sani koro in Mrs. Kamu pogre to niseloko nyingi. Ama ndalogo ni nyathi school sani koro maybe tiyo. Koro gik makamago sani mane dhi loko tiloko mana gimiluongo ni alphanumeric data kende. Mano ng'iso ni ok bilok pichani kata kiloko ok bilok ok bi kaw biometric kaw lweti gik mamago ok biloki. Ya gibilok en mana maluongo ni alphanumeric data go kende mana gik moko ma kaka wacho ni loko chenro ni madago. Mago gima mano gimitimo sani. To sami loko mano ti filo form moro miluongo ni form C. Ya mane ma mano be timre sani. Then wan gi kuma iluongo ni wa transfer bende ng'ato nyalo transfer kubano kao ombulu mani filo form mendo ni form D. Koro ka maybe ni kao ombulu Kisumu to sani tiyo Mombasa tidwa nego ibigo ombulu gamare lofario kiprario gario Mombasa ikao Mombasa. Seche moku ni kao Kisumu tidwa niko rikao Nyakach kati kao Semi dwa nikao Muroni. Kori loko kamano. Mano be sama nyaka loke. To sami loko ombulu no kaka wacho no form D no nyaka ifil tineno ni details go bede maber. To unyaki parno kinyaka ombulu diriyo. O kinyalo wacho ni kana dwa kao kaka na migosi ase register migosi kanyo ni adwa gombolo kenda chaka ringo na dhi ka adwa kawo machielo kenda kawo dhi kata sia adwa kawo ombulu adhi na Nairobi na adwa kawo ombulu ikawo mana dichiel ikawo sub county achiel ma IBC to lungo ni constituency tinde wan county level to ngiyo ni sub county but IBC pod tiyo gi watch mani constituency kodi nyalo kawo mani constituency na achiel no gi registration inyatime polling station achiel kende mando gima je wanyaka ng'e mondo kikoro mondo waketho ombulu
ato kinde ma ji dhi e voter registration yeri en ang'o gang'o ma ng'ato onego bed godo e kinde go eko ma odwa dhi kacha mondo ondikre kaka jogo ombulu kasto process no ero o entail ang'o mondo jogo mane ni sani ong'e ni kodhi kacha onego bed notimo achiel ariyo adek
ka kidhi kago ombulu ng'ata ng'ata ma oromo higni 18 onego bed ni iketo ni ondikre jago ombulu to ok en automatic ok bedo ni kane iseromo higni 18 ni in gi birth certificate to jo Kenya buka wakawa, jo IBC buka wakawa jingi niketo kanyo. Nyaki bed gi kwayo. Nyaki dhi kwa ni dwarimo di bed a voter. Nikeche en gima nyaka kumi. Koro samedhi kanyo nyaki bed ni ingi kipande. Ma valid. Kipande maber, maari manyingi. Kata nyaka bed ni iromo higini 18. Okinyal dhi kapo kiromo higini 18 mondo indiko mbolo. Kipande bibedo go. Tokao kibedo gi kipande to nitie nyawe tika. Ngiso ni isebedo gi proof of evidence. Ni registration mwende setimo. Isedhi ka jo kipande Ose kao gi kite, ose kao lueti makurito mana kipande mwono. Obi kuri nyalo show that waiting card. Nini se nge process markao. Mara kao kipande tibo mi
inyalo tigi passport bende
ya passport yes passport, yeah, passport itiyo godo valid Kenyan passport okinya biri passport ma Uganda kana ma Tanzania koro kanyo be nyaka jinge passport mitiyo godo Kenyan passport ma valid be and valid ngiso ni kapo ni passport ni na bone obeni pod utiyo sejimo ngato nigi passport no expire ne bich mokalo ama no se expire last month ama okata mi tulete do yecho timne na digi mukinyange kore gatache go so so passport ni mantie nyaka be ni en ma pod tiyo kaka kao mari gina par pod ringo within those 10 years en matiyo to ok ni mane kao chon mana ose expire mana ok ibi gogo omiyo passport oyene ng'ato gogo mbulu oyene ng'ato gogo mbulu gi ID to ok driving license ya en mana Kenyan passport ma valid to gi ID
yes aman ato ekinde go eko mag updating details gi ka jogo mbulu kata police stations mopogore opogore kuonde ma sani ji register kaka jogo mbulu be nyakibed gi kipande ni kose nyakibed gi kura ni mane tiyo godo 2017 kose ekinde go eko ma idwa bedo kati idwa update details gi wach ni kaki wacho ni for example ni goyo kura Mombasa to sani idwa biro goyo kura Kisumu kaindi gin gik moko kaka mage mone gibed godo mondo dhi oneni inero ni se register kaka voter tidwa mana ni ilock details giko woke county moro nyake county machielo.
Sasa ya mani se register kaka voter Kenya ka, takataka ni se golu kipande ni, kagi kata kata namba mara kipande ni no, togibu won kati gibedo centralized. Mano kata kawa kocho ni nini gombulu ni chan, kati togibe nomi ombulu, nomi ombulu mana kipande no, kata kana gini wenti kana toko, ombulu no card no kubedo printed. Kuru jimange nyonge, card, that card but kani kawe gi kipande kata ni kawe gi valid Kenyan passport ma wacha passport mara Kenya cha to ko kita kita number no to miya miya details no work koro mana to kono be ni be ni shida tek ni gi kipande kata kipande no lal to in gi photocopy number cha ko kit number ni no mara kipande no to bogolo details gite yeah mana wacho ni sama I update to kinyala loko picha kato kinya loko biometrics gigi mani kao gilwe no mikao thumbprints ka mano time no sami loko o mi I update details gi mani seti mungi enrollment ka hariyo go to kinya altimo then in bay nyakine mi bed in person okanya luri ni joy the mondo ya bed na details na kipande na ee the mondo lock na details ga kati bed mana ni jaodi kato bed mana nyathini ngano nyaka dhi kende in person mko chika joko keto details ge to obo picha neno bo work details obo tibo neni mae ngane ni ngane koro gima nyaka ji par kabisa no kinya loro ngato mondo o look ni details nyaka dhi in person nyaka dhi adhiya kaka ngato kamano
to ler kendo maparo ni onego wachiw akopogore ne jogo eko ma chenjo kuonde go eko ma gidwa vote e yuero ma 2022 ne jogo ma register as a new voters.
New, no, yeah.
Gik mage ma unego bed ni kao like unego bed ni kao thumbprints na de mondo gibed ka ging'eyo maka gidhi kacha nikech yudo ni jomoko nyalo dhi kacha to gichako thago jogo eko matimo tijno ero. Gin gik mage ma unego bed ni ging'eyo kata unego bed ni gibedo godo mondo kopenjgi to gichiwa chiwa gigo e yo ma yot ma ok gikelo koko moro amora.
Ya kapoka wacho ni be gik monego be ni gibedo go gik matheko go nitiere yore angwen kende manyalo mi tamo ng'ato kao kipa kao ombulu ya kata mondo katamo ng'ato mondo kik register kapo ni ng'ani endi opoko romo higni 18 mani nyalo tame mondo kik okao ombulu kapo ni ID ma en godo onge ID kata bed ni mawacho ni passport cha ok en valid mani nyalo tame kao ombulu kana iseketho chik mar election mluoni election of offense or elections offenses kisebedo godo bangi gini kapo koro migni beach one obede igni beach within 5 years wach ni 2017 yaka sani 2022 time duration no kani ketho chik mar IBC kata mar elections sana sana ta mar election no onyalo time ka ombulu mbaka chimeloni elections offenses or kapo ni ni kiketi election court no se yudigi hatia ma valid be competent court no yudi nini gi ketho chik moro manok inyalo tami be kambulo koro wacho ni ketho chik mar election offenses iketho chik election court yudi gi watch ukin gi ID or valid passport o Kenya kao pokromo gi 18 to gi kawirach and sound mind ngama onge pachete okuyene mondo okokamun kicho okuyene mondo ogombulu nikech okonyal make informed decisions ya koro magi kunde beach minyalo tami koro wanena nani watingo mbuki pande wadhi godo kwa gombulu kata watingo passport to kwa chopi bokao lwetewa ibogowa picha tibo ngiswa details wa kunde mwa nyaka peji idwa gombulu kinya wacho ni anadwa gombulu kisumuka kende chake wacho ni atondikna gine details madala koro kumidwa gombulu no kanyi bondiko ni ukibi wacho ni uchakuteri kumoro machielo koro mano kibo kindiko kamano bocho pa mana sama kapo ni uo katakani gombulu kisumu to yudi Nairobi ukibidhi kucho ni bo gombulu koro ngato kapo kodhi kanyo nyako wachi ni sama ibo beni gombulu ni bobedo ni antire kanye koro kungeni time no bobedo ni kata NCIA kato bedo kadhi gadala to bere mano ngato wacha that point ya no ongo mbulu but generally your clerks will be trained your pinch base and your party leaders one way women leaders the administration jite nigi information gite koro ginyalo the offices make administrators ginyalo the office mar chief ginyalo the office mar party yeni ngata ngata mwana donjo kwa IBC mwana yudi information mwana kante gima thagyo mye ler makare mwana yudi kakuka ombolo
iwacho nini tire like election offenses manyalo miyo itamo ngato mwana miki kakao ombolo gini election offenses kaka mage majo pinyo nego bedi pogorego do mwana miki tamgi mwana miki gibedi jogo ombolo wepachoka hindi makinaparo no matino wabiro kwa yuyo matino kaito ajani no Lolwe TV wabiro kwa yuyo matino kaito wabiro duogo etielo mara riyo mara chenro nyeri mara duond mine akai studio maro otieno makawuono an kaindi kod mikai winio gota mabende en jagoro noero mar riwruok mar maendeleo ya wanawake Kisumu Central e county ma Kisumu kathuon wach mabende wawuoyo otieno makawuono en jiwo joma mine mondo mi owuogo ko okao ombulu kabende onyisowa kanyo eko okenge go duto mabende ji nyalo tiyo godo esechego eko magikao ombulu kaka jogo mapok nokao ombulu e pacho kaendi kaachiel kod yore go eko mabende inyalo luwo kapo ni idwa loko kanyo endo mabende onego bed ni igoe ombulu kati lute ombulu e yiero ma higa manyien imedo mana kete e TV marwa mar Lolwe. Etelo mara riyo, mara chenro nyeri, mara duond mine, kama kelo ni chenro nyeri, nyinga Joy Sodur. Estudio maro otieno makawuono, kaponi eka itudri kodwa, ankaindi kod mikai winio gota. Mabende en jagoro, mario ruogno ero, mar maendeleo ya wanawake Kisumu Central County ma Kisumu. Kathuon wach mabende wawuoyo otieno makawuono, ena jiwo joma mine, uwugo kwa yanga okpa ombulu. Ekinde giki mabende duol matayo weche magi yero epacho kaindi, oseyawa yanga chenro noero mara ndeko jogo ombulu epacho kaindi. Akawa dhi mbele kotuak machalo kama indi wini, apenji kanyo ironi, gin election offenses kaka mage, mm-hmm. manyalo miyo ngato itamo mondo miki kau kura ipacho kaindi, mondo mi jopinyo nge gipogre koda ketho machalo kamago.
Ya, yeah, nitere ketho mpogre pogre ma IBC wacho mo kata kandalo campaigns dire wangi ya ngenge,
mm-hmm.
ma kata kana ngato, campaigni ngato, mm-hmm. kata ini mani chung inja chung,
mm-hmm.
to time no igojo moko, pedo cho moko, inego jo moko, ipando ne jomokura ikao kata kura jomoko ti iyecho idino ne jomoko mano kigo kura sana sana kata ndalo ma mine sana sana gimawi giwi nyoga marachi ndalo gibedo kata raped giyanyo gi kata bedo mana this verbal torture koro mago te gin offenses act majitimo seche moko moro bentie ni voter apathy nitiere kata kaka kuwa kao nyo jokura yun sama jigo kura chato in kori miyo jipesa time cha ogoni ombulu miyo ji kanyo wakati miyo ji pesa mondo kigone ng'ama chelo ombulu nitiere kata ikao importation ikao jukura iomo gimtoka mondo kata wacho ni agolo ji maluongo kata ni asembo biro gocho na Kisumu kod importation of voters mago nitiere weche ma a bribe kata joma jotendgo kura clerks go police mochungo mondo akika ngenge mondo be cause insecurity mago gin offenses act nitiere forge documents mekura ukao kata kura moko unu kao gichon to udhi uloko nyinga to filo chon kapoko yao ballot boxes nitiere kata sama jidhi bero gikura ugingo ne jikuro umedo maku mayo ngato mano be wach seche moko maji timo campaign wantire kodi podia miyanyo ngato mabacho the tortures mana wacho kata mana the bedo gangenge gwero mago gin elections offenses mang'eny mantie gi sama forms kande kata wapando gi nyiewo jokura gin mana weche mang'eny mana madhi elections mako ne mo pile pile watimo to kubergo akao supporters ga abuke to boyanyo opponent chande kata gigoe kata gitimana nade mago te gin election offenses koro gigo tema kitimo pesa nti pesa mane ubeni wabedogo ma IBC oketo mone ubeni ngato bedo gi particular amount kata account mikama timo campaigns motiyo godo se imo kana chunge mtito account na wacho ni income ne kata mana 5 million a man go ana campaign kata gi 70 million pesa gina yudo kanye maybe nani kona kata akwayo logi se imo ko IBC oketo ni di campaign ya katarika boro for example kata tarika boro mar August to itimo kata election katarika parga riyo tatarika paga chie ntiga days maybe ka 2 days before election to ini campaign kata ma o time no kalo mano the timelines mano ketimo ji campaign go ka the law catch up kodi maneno an election offenses act or offense ma jo IBC ka ngato makoto nyalo terigo koro gina offenses mang'eny ma jose bedo katimo ama ego kura diriyo oyudo kana sebiro abira go kura migosi to kacha kadhi machacha karingado tadhi go kura shauri moka luleni kata dwa ringadhi go kura Lolwe's to law catch up kodo yuda kanyenda sikito ito yuda kada wakwalo go kura kendo kama no kawa motera mbele ma bedo charge the court mano bepo dangi election offense ko yini go kura diriyo yini mana go kura dichiel kata yuda kakwalo kura kata tingo ballot boxes go moko kata gik machalo kama asewacho gote mago elections offenses act se makapo nului mano yudi ni within 5 years nitimo mago to kuyie ni mondo koro sani ndi ikao mbulu ka nitiere lo machal kamano ka ntinga to kodhi donjo mopenjo to nyalo tami kao mbulu ya mago kore gik mirango
ndi thuno wach mo wuoyo otieno makawuono en jiwo joma mine mondo owuog oko okao mbulu ang'o momiyo ber ka joma mine wuok oko mondo mi gikao ombulu ka rombgi ekinde gi eki ma bende waikore ne yiero higa manyien
Erokamano ombulu mokwongo is a right and to en jukumu mari mano kaka ja Kenya mondo ibed gi gima koranga cha tiwacho ni the sovereignty the supreme power ma ng'ato nigo chande en mokwongo ni nyaka ni mikwongi on Kenya Kenya ok en mar jotelo moyier Kenya ok en mar president ok en mar governor ok en mar ang'o in kaka ja Kenya in mikwongo in gi duol to ang'o madhi mi duol no mondo iyer jotelo makare en ombulu no ombulu no ema buwoyo ni ombulu is the voice ongo Kenya chungu jotecha kwa tena tieno nyango ang'o en ombulu mikao ma miluto cha ya koro mondo mi that voice and also legitimacy decision making ok dangi beni in koro sani mit ha wuk migosi tadwa di wacho make decisions migosi ni team na malos na project ni ere gimomiyo MC ok representa ere gimomiyo MC ok team oversight mondo ne ni projects programs mokelos maber ere gimomiyo MC ok nyalo bo I'm sorry MC ere gimomiyo MC ok nyal golo ok nyal wacho wachna ka assembly kucho kaka dwarre mondo wachna wachna gi weche projects gi programs gi to MC ok bi wacho mago ok nyal go koko to inok niori nikech mago kosa mose the assembly koro gin servants wa wane makoro ili makoro yoro MC no tere kaka dangi iwuo ili ngama nuki yoro mondo dhiyo tini kada ka projects moro di marach dangi ipine down na ni oversight ni okitimo ti yonge mbulu award no yonge duol ma dangi penje go ni tok ni yere manu ngama nuki yero dangi penje nade to okinya wacho ni chik ni inya ne to daki dilas na chik ni maber nikech nuki yore no mondo los ni chik koro Ombulu en Duondi minyalo bedo godo e gweng kumiae mondo ka gimoro ok timre maber tipenjo leader penjo governor ang'o miyo nyithindo ok dhi school ang'o miyo onge chiemo ang'o miyo waonge gig trade gi waonge ok wanyal timo ohala maber ang'o miyo tije onge koro voice ni en Ombulu mane miye nago ni Ombulu ni mondo tim kama tang'o miyo ok timre to koro kok igombulu kanyo ti iyo kinja kanyo ere kaka dang ipenji mara riyo for the service delivery yudo kata sana sema ko ang'eyo ni onego beni basari jikao te ma ako ni wacha ni kata ko ni okinyaki bid mani AI word no but sejido kasi chima kuda MCS miyo di basaris ka MCS basaris tigo le word admin's office and also the village admin sanini tie but yido kasi chima kuka jidua nidua kao gito ipe nito bigo mbuluka yido kanti services mo kidua miti igo mbuluka anye yeah yido kata ni mwondi bedi kata committee moro ibedi kata mana committee obed basari obed environment climate committee obed council obed ango yido ka jiongere yomago mbuluka nyungere chulu ngani miyo ni ngani togo mbuluka ngao kataja kochwa yu kajo penjbu penjo kuro mwondi nbi bedi ni ion projects and programs kata kune mindiko ji kata committees ma ji bedego ibe public participation kanyo mwondi watch project nwero nyo kajo penyo ngere mwonge ni ngani togo mbuluka kuro me that voice for bema kuro bebedo gi good service delivery bende to bende inen kaka ja Kenya Ombulu no madhi miyo iyer jatelo maber.
Yes.
Nikech ki yonge Ombulu to kidhigo kura. Nyiso niko jatelo marach ubiro, to kata no kigo Ombulu imbe ni contribute yer jatelo marach. Nikech dinigo kucha chiel no, kamoro Joyce no yombo wini gigi kura chiel. Dinigo mari no, to ngacha bocha kogo mara mandogo cha kura riyo godo iyero jatelo moroni, mano kugo neno. Kuru mano besa mo kikao kura tibi potispete, yero jatelo marach. Ama ipatispete yero jatelo maber. Ni maka jatelo tiyo maber, timbi winjoka ni yero jatelo matiyo maber. Another thing mumeo beni wako Ombulu, why women?
Mm-hmm.
Sani wadwara ni mwono mine mangenye be obede etelo, togilogo kumolo ngon decision making tables. Kumigole paro maliyu, mi watch dongruok mara Kenya, development, mi watch empowerment. Koro mine giyo kunya bedo kako kwa yero mine, eno mbocho wakaka mine wacho ni wangenye, we have the numbers.
Yes.
But kwa go Ombulu no, to kwa nyala kawa mine mwono wakite telo.
Yeah.
So mwono mine be mwono kede telo mangenye, wan kaka mine, nyakuwa uogo kumuwa kwa Ombulu, makuwa wacho ni mama ni wadwa ni mwono telo mbele kacha. To wangi wipon wenango, Ombulu ni mwono watere gu mwono bede, obede komono. Koro mano be konyo we mwono yere minegi. And gima latika na wacho ni be angomi yoduwa kwa Ombulu kendo. Eni Ombulu ni omiyo sama wa duwaro ni mwono wabedi gi golo paro, maber, kwa duwa ndiko watamana petitions, wadwa ndiko kata mana MOUs, wadwa kata timo gimora mwara mwandwa tiru assembly gi. Kai go Ombulu kumotu bedo kumora chiel, tunye wacho ni one kaka voters, one ni manu watiri. Ombulu ni wagoyo ni mwaditinu wa ma, gima, gima. Kuru wadwa ni mwandwa duwa ki, even recall. Nikoja
yes.
Ticho kutinu wabera, anyalo yero ngatukua parano bera. To after 2 years, uyenu mwandu duwa ke dala.
Yeah.
Iduwa kwa ngatu bala gango, ibe duwa ke Ombulu, ibe yeri voters. Mane ntiri kata award no emera ngoni wadoro kata voters 1000 kata wadoro voters 1000 yo loreni ya ngai governor en MCA kata en MP koro mondu bi mondi duok ngani dala ko tini maber ombuchi cha emanya duoke okinya duoke gidhok konti weche mang'eny momiyo mine nyaka koro wuogoko modo ka Ombulu kik bed ni sama jidhi ka Ombulu kata jidhi go Ombulu to wan wabete ot nikech kokwa ka Ombulu ni ma wan be wa participate in decision making then pile pile mon be bedo chien kata mine bedo chien ka ywak ma onge service delivery. Yes.
Akawa dika watiko wini nyalo ngiswa ni gina achieve na dekata challenges kaka mage mathoth mine kale kinigo yuko ma inyalo wacho ni giwuoko kwa mundo mige kao Ombulu.
Okay, wanya wacho moku wangu wach kipande. Kipande sani kaka nyithindwa manu tiko school mapakoro mbo ingina. Ina noka kuro nyithindwa tiko mana school to sani gikwayo kipande mangenye. So the man gi waiting card moko be ikigi koka noromo sani kata parga buruno. Kori kawa kipande gise oru kwayo to kipande puku duwogo. Koro kipande budha inya Nairobi kucho mondo duogi. Omiyo wakwayo ni ber mondo okipande go duog piyo. Then mine be sama dhi kawo kipande thagogi. Ki itedo idwaro kia ID mar chuori, kidwaro mar mama nigi baba ni jogo, semoko na po chon, semoko kia kuma gikane gikgi. Kone iyo ka process no. Budho makono mine okao ID, to thothgi be passport, beche tech. Passport itimi kwa ilo fangwen miya beach. Thoth mine, they are either single, ama gini we abused, ama tije maitimo, kinyanga to kinyala kawa pesa DCL 4,500, nidhi nye ogodo. O passport. Tonge kumabado wadhiye. Poko paro kata minu uwa kisumu kwa dhiga kata mana huma bei. Kuda ango paro di Uganda kata Tanzania madokao passport. Kore idoka magogi kama auginya bedo passport ugi yongi ID. To mara riyo be, poko migi thulo maber mara gimolo ni civic education. Kelongeo maber poko puonji ber mara ka Ombulu. Kendo tich ma Ombulu timo. Ngato para ni Ombulu ya nidhika ongati ketetelo. Okay, Ombulu ni nigi dual moro. Kata dual mangeny. Mupondo mapimo nuka. Mupogre managi. Dini and ngane duwe bedwe mpimo. Daka muda kete to gino. Diko nyagango. Kolo Ombulu nigi dual mangeny. Mano manyado ni mineo kungeyo. Ber markao. Kolo mano biza challenge. Ni civic education. Beni timre. Modo gibed informed. Gi capacity building. Yes. Modo ginye. Gima Ombulu ni. Konyo gigodo. Another challenge ni polling stations go. Gikia kata nini kanyi. Uwinyo nyanyo ni dhika Ombulu. Tikawe kanyi. Kuru samothe ndiko Ombulu. Eno pani karako diya bathwade kanyo kao. Toka wakawa. Ni waka Ombulu ni kakucho pasago Ombulu. Tutinyo tere dala. Ni kisumu kani kabadhe.
Badhe bina beri giri. Baba giri ulo ni wangyabe jimarachi. Di dana nyi.
Kendo kiku bibitho. Iti mutinyo tere dala kucho. Kuru konyal Ombulu kumentiri kuro.
Yes.
So mango chani zada kuwa kao. To samo kao giri ni guwa ngisgi. Ni wangye ni kingeo ni in December. Idhiga dala. To the mondo ikao Ombulu dala. Yeah, so those are challenges moko ma. Okupimne gisani. Linga inya. To chamucho kwa sago Ombulu. Chatudu kambi neka no kao Ombulu elu fachiel. To miaria madwa Ombulu ni kech. Moko utiri dala mangeny. Kuru berni mwadu wangisi ni samayi kwa Ombulu sani. Kagi ngeni ginyo madhiga dala kuluru watch election. Gidhi mwadu kika Ombulu kuma gigo Ombulu no.
Yes.
Togi samu winjore.
Yeah. Ajanilo malo Lolwe TV dewa gomba inyadhi mbele koda tuwa kama roma rutino kama kawudo. Lakini nyesani sama roma no miwa imo chopo. Amanaka kise winjo ka wini nyisi kanyo ni Ombulu kika utobiro midwola mariyero jatelo. Mora mora midwa roma bero miyo joma mine. Uguru woko mondo ka Ombulu gino mabende biro mii duola kunde goe ko midake manyalo mii ber mathoth kendo nyalo miyo iketo jatelo midwaro maber etelo. Nyake dwaro me chenro machielo mara Duond mine uriti masani nyinga Joyce Oduor.
Uriti ujoko nyanama and win your goat. Eroru kamano.